beat. Abusia, dinner na na kiti 24/7 pati asiye. Ene ni office dia, na subscribe to my channel, na subscribe ya, na wa share na unyanya biya den, na wa comment ya ba. Abusia, nsemi kuo social media na so. Abusia, past 2 days, 3 days ni, Ghana fu bini masuko don kansa ijire, imwa, nsema omo kachiri guma eno anodine. Na media asoma mekani se obi biara onim lewen ye ewo aburukiri US ni fi biya no omenge no before se before ansa na aye too late anyone who know kodun cancer wife omenge no 3 times ansa na biya aye late obi bi se se na ke aden Gani be postu video. Sa video we. Video gani be postu video we.
Omari dear prince eh. Eradi o mi mobo.
Aha. Sa video na gani be postu ye no. Gana fo so akwara mu. E ti akwara atem e wo social media no so se. Le winye ku obiba. Na on care but akwara no. Na obetran social media so e susɛ ombe hu lewe mmɔbɔ ɛna gɛn de nanum nsɛm ba yɛ bɛka sɛ nsɛ na ɔmo ka no anyɛ saa ne tie na mmom asɛm ne ba yɛ na Ghana fo bibire yɛ ka sɛ asɛ ne si yɛ Ghana fo bibire yɛ ka sɛ like ukunu anya asɛm sɛ yi ɛna ɔtie bɔkyiri ɔtie bɔkyiri wo nkɛ about ukunu and opposed to self video and self videos no dof video no ba bontire no and dear man for air kanu na sisi again na be video yen ko self video no mra ye ba mo nyara ja be chirezi yen ko he mra abushia
ebusia phone and for me this will be a hoye mr momon she dates na pictures na me dia tutu so momon she dates na then e be ma me so Atrefunesi meni masemu ya tu mekunu. Se mi isu di abetu social media ma ukufu mo se me care about my husband. She date no first one ye same day na di mi seven. Ma anye video mi se mi postu. I posted it because of en semu anam mubi ka se mi show in concern. En apu fina mouni mi se me manomu ye citizens. Me ma penny on a past visa ew. Na ye prani se beba Ghana be the Christmas. Intina yem boy na me akasa me ye me citizen. Meet me the Ghana de naba but me to me fan return. Me ye me US deal. Inta se me si a dear chia me pake minimum. But chia me kodenya me become no grey. So na me try me best to me back. A pack me nyoma make a saying na me nyoma pack isi wo na me ko na si nya botre nya botre mame o mame be shen inti me nim pone a be ma wat is ka ware me amene na wo kwala me nsa e be ye me na asim so ya ba na me yi me nti ha no si e bu si ama shemo de shi e ma mo shedin Asini pa mi ese mi fra kra ne mame. Mi DM lady bi wa apu iso. Because mi wanti namba. Na mi shesi mi nga kra ne mame namba.
Video na minu nina jie dra. Eko pe waye no. This is the kind of video wa lewe nire. Aye. Na me diya mas mame kani se. Gen no go problem. Because adi a gen ni femu no. E pura benenti asye swa. Gana ye sremu se. Omu a mo ben gen no. And go get in chine. Because get ni feeling more peace. E wo ni problem. Because o kase ni nan, o tini, o se kase ankor o kase ni video no ho ye no. Get ni ti man kase nsi. Because ni ma get ni femu no. E bura ben ni tia siya swa. E se Ghana, o ma ye ben get no. Mutu get ni fo. But this is not time ha. ɛsɛn wo bia ho ɛbɛtumi ato ɛbɛtumi ato me nso na sɛ asɛm wo yato abaya nikunu na sɛ wabɛ video mpa ade na ntendidie wo sɛ gɛne kasa kwara no wo ntima nkasa anye den anwie ɛna kɔne ɛyɛ kan sɛ video ne kati because osu gɛne isu na ɔhwɛ ne ma na kwara yɛ na ahomte se nipa okura nkura se fo se tere nkura nketwa na osungu nkura nso na ho ntɔno oba atan abusia gana fo sebi sebi binum ye ya pesade ndodo wona nka ye bia etu kuna nka oba yama na sene ge die bet esana na aba na akoto obi kuru na nipa no muhammad kana kase nipa no ni kuna nya problem na ɔti US ho ɔnye na dwene sɛ sɛbi sɛbi ɔba ɔse ɔse sane nɛma kura guni bag sɛsi akura ɔti wei ne nɛma si wa wahyehye nanso lewi manager fira ne kakyere ne sɛ ɔnya wotere lewi nankasa so ne nankasa kakyere sɛ ɔnya wotere na ne maame ɛbɛhwɛ no na afi Ghana obi a wale na sɛbi sɛ asɛma to obi a mu wura na wale mu den ne ham mu ankasa pesi na moto ho no wo wale wotuma sisi ne yie na wotuma kan yie debi ameka se Ghana fo mo na ye nya atwuma meka amamfo mpe because how pains na gain e fam no e pura dwene ntiasie so because saje we are isiye no e ha kwadwa nkasa because obi a wotete nkura wote school a nkura kobi na asensi yatoa a obi ba sebi sebi obi de car anaso de car ko bo obi di ma na kura wu a how fix e kwadwo me fili minnim kwadwo se e kwadwo senka asembia nsia anase obiebie mua nka ebia kwadwo kura na be kwa busiafo no ho na busiafo na bakasa bete se kwadwo wo pain kwadwo wo problem a ofom the management wo ho moye ho adwuma ade na munya ase ne ma management obi awale na muwuram onna ni kuna nya problem na se onya ma ho anase onko ho a wonim komo ekoso ofom so muka uradia se se ade a gane fam no misrem obi anim kwadwo nkansa yede bia mesrɛ sɛ obɛn na anase awusiafo no media to me no mo fira gɛ no mo gɛ ne nkasa because gɛ ne kopi ma okɔyɛ wo ma ɛnyɛ oyɛ batane enkura sɛ tiri wo sɛ fo ne wo ne chance sia ɛna no kase nka ɔba kora pet ne bɔ panyini passport wo ɛna ne Ghana passport no so awɔ no ɔde basis yɛ ontimi return back because ne citizen ɛyɛ kan sɛ passport na ɔde yɛ ne ba ne wi no ɔmie yi enti Ghana. Ama Ghana. Yenka ye de. Te wu mai mi. Ne tense yeme de pa kwasia ne kanta. Adi kurase fo na adumone. Kurase fo na adumone kwane wo muti. Abusia. E ne mi ofizi ya ma subscribe to mi channel. Subscribe ya share. Unu enye bi ufe. Na fo komente. Bra mo ishe video no. Na unu enye bi unye de enfe. Yishe next video. Mira masi. Let's